mukoko sitemeka mitwale ebiri bulijoto munywa bulijoto munywa nakutwala kusunga tula aba yasabirira mitwale ebiri ulakabisi baganda bote basome nejugwa omwana womugaga nimomugobaga babade moyo wasa manyamana abaganda bayoganga batayomba bayoganga bakudala Henry, I believe in you. Never fool me again. I'm tired. I'm going back to the union. Ochulia, now for the mommy, come and pick me. I'm tired of this guy. Sorry, bye bye. Now move here. Go on, so I'm going to go now. Obama, 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 who go in the candy, Obama, Obama, now we Obama, Sachilero, who go in the candy, Chilero, Obama, 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 Kumbaba umani yoko mulio. Era sima chima kapama chara wada msaki ya matata tuwa nani gani. Mane msaki ya matata wama na muamani. O msaki wa mkaka pena na bangisa loje mituwa alamo. Usereme jirechi. Chimu. Chokwa na kendo mtara na mfuna sange ni mbili. Kwa chika mbili mtuwa na tano vuhu. Atuko chima minyama ni mati. Vuhu ukumo. Bila peteke ya jami mteke ya jabo jabo mtelea.
Mwana wa 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 mw
Ogomoze na msuna. Na atandika. Akivembe ya naroga tu adilasu. Akivapo daboda ya msungu tu adilasu. Akivese furia ya naru tu adilasu. Kapite wafa na vao. Taxi, taxi,